Yeah. Go.
Penny, go, 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 go.
Okay.
Hey, Penny, pop, 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 Penny.